He mahi whakaawe noiho te mahi a ngā kai whakamatara a Chris Brown. Kia whiwhi ai te kai waiata I tētahi pane uru whenua, kia hoko atu wai I ngā tīkiti mo tāna kono he te rānei. Koe nā te kōrero a te māngai mo te take Māori o te rōpurei pa Nanaia Mahuta. Hei tāna, kai te noho kāpō te hunga e tautoko ana I aia I te take matua. He take taumaha te mahi tūkino tangata, me tōna pāpouri kua puta pēnei mai nā kōrero. Mēnā ka whakai te tari manene ki auru mai a Chris Brown ki Aotearoa, e whakapono ana Mahuta, me koha atu I wana moni mai te kono hete ki nā take patu tangata. Kai reira pea ka whai whakaro atu ki ona pūkena waiata.